guy.
Le guy?
Teng ba.
Hey, waitse. Kana o itse gore mme ntwa dong kra ga wena wa re sokodisa.
Go nna ke go dumedisa wena o tsenela ka go ngongorega. When will you start being appreciative?
Ara. Na re wena, ha o se utlwe dikhang. Kana bana ga bana di uniform. Gore mme ntwa dong kra ga. O tlogetse go order a uniform ko South Africa.
Ah, so in Ontario, you want to start a business and you don't know what business to start. Don't you see this is a big opportunity for you to start a business? This is the time for you to fill the gap.
What in it? What fill the gap? Kana rona ra re batla go reka di uniform go di position le kwa phepo re batla go reka go kwa khamense because ke tsone tse di chipi. E seng re bolela go te reka go kae wa bona?
Ke go uto gore re batla dio tsa go phepo le accommodations go di chip. But how will that help you at the end of it? You just be a consumer. While nna ke go bolela gore you can start a business.
Re le Botswana, we want to have a choice. Le nna kana ke le mote. Re tla bolela go te reka kae re ska reka kae.
Nna to taba tsana ke se ba se batla. Simo le singo go rumente go rumente le ta tsa ma ikarabelo a lona lona le. When will you start appreciating other things? Wo itsela my karabelo re ke this is an opportunity for me that ke dire business. E se bona o complain hela, malo bona o complain hore yewe ha gona ditiro, batho ba re tsela ditiro gore mente ga a dire ditiro. So what exactly do you want?
La ka lera, o itsure king. Ma ke go tlogele ka gore. O tsamela go nthofa. Ma ke go tlogele. Ma ke tle ke itsamele ka gore. E khanyena e tla ga tsamela go sele e tloga nyare a re tlogele go ne.
Wa re ke go roga. Na ke go roga. I'm just saying o tshwana le mosadi mogolo wa sefofone mpolela ka ga ene malopo. O no re na sa bone ha tshulela o tshwara dinama ka gore ga a bone ta ba bala gore o tshuletse nama tse kae. Ha ithela a tshuletse koko yo thaba complain ka pare. Ayaya ta tsione ke tshuletse koko. O re batho ba ja kgomo. Don't you see that's exactly what you're doing?
Icha ka bona gore go fa kganye e tla tsamaela go kgakala go sele yano o siame.
Ai, I give up in these people. Ke ra mtsatsasolo. Ah, Botswana.
Le mongwe wa rata tse jusi.